Lengxaki u-7 thabatha 10 hlula-hlula ngo-x zenza u-2 dibanisa 15 hlula-hlula ngo-x. Le ayiyo enye yengxaki oqhele ukuyisombulula. Kodwa ndiza kunika nje ithutyana uzame sobone ukuba ungakwazi ukuyisombulula ngowakho. Sizobona into esinoyenza kukuphinda-phinda la macala omabini ukwenzela abe kuyimo esiqhelileyo. Into ekuphazamisayo nendiphazamisayo ngaba x balapha ngezantsi. Sizokuyisombulula njani le nyewe ngenxa yokuba sibone into esezantsi okanye sibone lo x ulapha ngezantsi siyalukuhleka sifune ukuyiphinda-phinda ngo-x kodwa sivumelekanga ngumgaqo wezibalo siphinda-phinde nje kuphela le nto ngo-x kuzawunyanzeleka uba yonke le nto ilapha kwezi zigweqe siyiphinda-phinde ngo-x ithethe kuloo nto nakweli cala into esiyenzayo funeke siyenze nakwenye icala ithethe kuloo nto u-x phinda-phinda 7 x phinda-phinda 7 osine ku-7x u-x phinda-phinda u-10 hlula-hlula x wasine kuthabatha 10 ithi loo nto impendulo yethu yangasekhohlo xa siphinda-phinde ngo-x la mbonakalo ithethe kunalapha ke izawuba nguzenza x phinda-phinda 2 isinike u-2x x phinda-phinda 15 hlula x bazawucimana la x ungezantsi nala x usheke udibanisa 15. Yabona ke mna ke ndingumntu ke ongayithandiyo into yoba iikati zidibane neempuku kuba ziyawutyiwa ikati zimpuku. Iyawunyanzeleka loo nto uba o-x bashiye bodwa ngasekhohlo amanani siwabeke odwa. Loo nto izawunyanzelisa uba mandithabathe u-2x apha ngasekunene. Ikuba ngumgaqo we-maths okanye wezibalo, into endiyenza ngasekunene kuyawunyanzeleka uba ndiyenze nangasekhohlo. Ndizawuthabatha u-2x nakweli cala langasekhohlo. Impendulo ke yalapha ngasekhohlo izawuba ngu-7x thabatha thabatha 2x isinike loo nto u-5x thabatha 10 zenza u-2x thabatha 2x ithethe kuloo nto shiyeke no-15 apha ngasekunene. Kuba ndifuna uwelisa lo thabatha 10 kuyawunyanzela uba ndidibaniswe manditshintshe nje umbala kuyawunyanzela uba ndidibanise u-10 kumacala omabini kuba ngumgaqo wezibalo uyasifumela. Ithe kuloo nto kweli cala ndizawushiyeka no-5x zenza 15 dibanisa 10 isinike u-25. U-5x ndimohlule ngo-5 kuba ndifuna u-x ashiyeke yethu. Yonke loo nto izandinika u-25 hlula ngu-5 ithethe ukuthi sino-x ongu-5. Ndiyathemba uyibonile uba yintoni ebezama uyiphumeza. Kuba sifuna uqinisekisa sizawuthatha la 5 simfake kwezaa mbonakalo okanye kulaa ngxaki yethu ubuqu bengxaki ithetha ukuyisaba no-7 thabatha 10 zihlula ngo-5 zenza 2 dibanisa 15 hlula 5 ithethe kuloo nto sizawuba no-7 thabatha 2 zenza 2 dibanisa 3 ithethe kuloo nto apha ngasekhohlo nasekunene sizawuba no-5 ithethe ukuthi ibe sisiqinisekiso uba u-x nyhani ngokwenene ngu-5 enkosi.